Abibifoɔ ankasa yɛ nipa a ɔmo mpɛ nokorɛ. Woka nokorɛ a yɛsɛ wɔnyɛ. Akoa yi a ne tirinwi basa yi, evangelist Akwasi Awuah yi, mepɛ n'asɛm baako koraa. But asɛm na ɔkae no, waka ne no koraa kyerɛ mu. Na moteateam na Akwasi Awuah, Akwasi Awuah, mpatwo o. Nipa dodoɔ sɛn ɛna ɛte Ghana a wɔmutumi de wɔn ma ɛkɔ Methodist University? Can you even afford it? Ɛnyɛ asɔre school. Adɛn na nkɛ yɛmfa nkasa obiara mmra bi firi. Asɔre sika yɛmfa ntua school fees no bi no no. Nipa dodoɔ sɛn na ɛbɛtumi afford ɛde wɔn ma akɔ Central University? Ɛmprɛ dodoɔ sɛn ɛna woyare yɛ a wɔasɔre na wokɔ no ɔmo yi sika brɛ o? Nipa dodoɔ sɛn na asɔre abɔ ɔmo dwe tire? Boy.
Evangelist Akwasi Awuah sɛ yɛmfa asɔre sika ɛmfa nhwɛ asɔre ba, yɛmfa nkɔyɛ dɛndɛdɛn yɛde yɛ yɛde hwɛ asɔre no. Wone ne adwene
Davida
ɛwɔ kɔ abɛ so da,
because mehunu sɛ me nua no ɛnɛ w'anu ne ho, because medrɔ mehyia no wɔsu
wohyia no
mehyia no sɛ wɔte baabi a masere w a
wone ne kasaeɛ
o mene ne kasaeɛ ɛna wɔ sɛ mebaa mempakyɛw ma no. Ono ene ni wuso ba.
Ono ane die gya o se.
Odi atɔ pɛsi me so.
Se ka se o ma no.
Hwɛ.
Ɔso ba radio so
pa. Ɔso me ba sɛ me ka sɛ me no wo program.
Yeah.
Na no onse se de wadru no onim kwa fa so be pa akyɛ wo. Enti yɛmfa nkyɛ no.
Na ono me evangelist Akwasi Awuah se. Asɛm no ɔkan yɛ.
Odi wo number friend se ya fa
to. Wo ba radio so wo kra ne sɛ wo bɛntu ɔso wo ba pa kyɛ o ma no.
Mehyia no meme ba no.
Aha.
Meme free me ho ba no.
Aha.
Na ɔte ne saku ya kakra kanim.
Aha.
Ne kaka ana ode afenso no no ayi ba akutim ene ode ba enti anna me gyanse because na dia sem na akoka ye no se wan hu de ye ye o enti na me so me kra me ko angel akoka sa onim se ma free radio mda dada aha me kuma se radio pa me kasa for 10 years ha
for 10 years
for 10 good years
mo kasa kuma so
radio bia so
ene ne first time after 10 years
sa ansa na me bia tv no me kasa radio bia so daka.
Wow, I'm telling you, we are blessed. We are blessed.
Then Castle Radio be also
that. We are blessed. We are blessed.
Uh-huh. We are blessed. And because Obu Ako unu who me read about.
Yeah. We are highly honored. Say ne. O je penye sa o niye bidi unko. Yeah. Iti e chopa no be pane say na.
Oh, mesre say unse kasado do unfum swampem. And I'm inu ano a yen ho ti say say we 100% perfect man of God. But nen ti say because me odi ojuma be bredi di me. Sa o twa me aguo there was time lady be from Germany no ye ba enti na wo say e bom pa man na say me hwe ni mood na o de jim pa na nenye ena munsa say de na ekoso ena osan me na na me tie ko say wo say wo kra na one kwakubun nsam na ye adwuma ena kwakubun nsam kra na ama o power enti on say na say mo kan nipa gidi ye etoni tim ma me lose a lot of people in my life but so de no e ha me ba me nua no me so me de abufu kasa ba me wie no Musa my mistake. Enti me yesa me nkan asem biem. Sa na otie. Ana so me ken no da so da mani pagu no preach e o. Bo me din fire me at the church. Enti nyame nkan nyame nka wa ya dom. Na nkwa no okopa kakraka se ya. Sanka mani age. But me hunu se eya mistake. Ene kasa mu fum so ene yedan a o ken. Ebia wa ye papa mu asori ba bi da. Wa ye bi but ebia na nchiche mu no. Honkonkon ne se se obo mpa fa fo ni teachings no. Ebi ti no.
Asa
na mti on the obi na obi ne be adwene.
Eji o free send the preaching na edu ebia emwa mu asofo ni.
Oh da bi se yen twa obi ngu na me nkwa me nya papa de. O kasa ba yi nipa wo ya ba. Same de me wo ho minim de ekɔ. Ena on se o ka ko se wu asem a. Se na sem kwa na ye kana nkasem we ma ne bi la tumu a. Ateni a magi ne soro ha no nka mintimi nsi fom. Because obi anim se wo ye pepe. But ena ne nipa hu se bi ono ana bra ba wo bo. Ene ni su ne ban a odi edi sofo. Enti wase ye mpa cho ma ne de ne ye be kɔso asre Ghana fo. No mo fa nche ne na wa fom.
Na em se akwese wi abeka asem. Ebi ase fo di atem e kristofobia amun fra urade soso e do mu agim e no musu di atem e na ensama ensan fa panyina ifri o manum na epie o jase sa o timi she video ma mi anke be mede asore bi ene wonma o di asore sika e hwa asore ma na emom se obi wo problem a e ya yitimi e boa sa nipa o kasa no medika kasa o kasa no nkyerese ono kwese awia no onhwe asole ba bia na omoa obi nanso odi gina nyame asam so dai preaching ama ato asole ba trim se sesofo bia moa me nti asore kwa megal menko sa isu no efri ho na mo se ni ba bebre e di papa na tem ani ade a hwe on se ne no ende ame no kasa e ba ni kristo suma akwa ibibi ti se kristo suma akwa ti se o nipa no a okosum nyame no e se obi trim se so ma wonsuo ya e na be hunse o frewrade e na dada e nipa omode twen nipa e de fa kwambone so o tia se e na e kosu sisi ya e no han so bibra obi sima ma ne ka obi sima ma na sase obi sima ne fie obi sima koto ne ntwe dia ye aduane bra ne be didi na ko se oya sa na nkyere se ofi nyankopon won se oya sa nye mana na nkyere se ofre urade bi komini mobi a wokum obi age obi sika tie nie pa a odi sika na checha odi ayi odi aye nkwasia nye ma a police fu abetire no ono nkwa na ye jere na wodem eti e ba nse kristo suma wo mo a omo sum nyankopon a omo ya daadaafo a omo do omo awura nyame adwuma a omode enam ahye dawa ano e di ato kristo sumu e dede nkofo chimomo e chimomo e chomo 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 firimo no ye ka se kristo sumu a e te se kristo sumu ye obi a ono ade na dwene nyansa trasia hu sa brabo a mebu enye me gai na woni pa nse me gai bone a meye me de mo ma kristo sa ni pa ni ye ka ne se sa woni pa wi wonya adwene sa kira pa be di kristo achi enye wu a obi ti radio so aka kye se bra ebe bo ho ban wa me bo ho ban a kwase bi beku wa ma di bi bia mfa nto asena wa anye se ya na wudi america okoye na dia na enwanwan se africa na se bibifo na meka se gana fo du ba bia na o mampani dada ajo mahama ka se ye kuta short memory ya dia di etim ni ada oni pe bi obe pio gana ho bi anya bibini ma ni di na chi na ubusa de ono kacho se bra ne be bo ho ban na ubusa n se ne papa na ono yesu kristo aye sum no no aye sum nyankopon no yesu no wo kacho konkro na o se yesu wi na osore ne nansa so na che se yesu nyane na yesu ne papa nyankopon na ye di na chi no wa mu da ye eni tro se mba bi ase ba bi ye nyankopon ewi nanso de ono no se bra ne be je ahombambo fa to wasene na me ka se mi jiro se u at the age of 4 years o ma me kwa wo so na ma me wu u 40 years u 30 years enye wo nyansa anakwasea bia wo ye nti na wawu o bible ne se se ne ebe ya ebe hunu nyankopon ni monyam nti na ne ebe si bia yen fast da mo ni nyankopon u busa sa wo nipa no no ka kye o se bra ne be gya ho bambo na ne kasa yem no se me papa ne de ade we egya me ne papa no ya wo se wawu. So go and ask that person, say, o papa na wawu no onya mfie sey onya 80 years ene na obi papa ni tumi a no de tumi bi agya ne ba bia na se o de tumi bi dadanko fo wo manim a wo no sinko fo mara ho e megya ho ba mo nanso sa efie nim obi anyina nya 80 years ni bi awufie ho sa efie bi mu a obi aniwa na o ma ho bambo no obi tena fie onyini enya 70 years enti nka fie anka ho bambo wo mu a tumi e wo ho eti se nyankopon tumi anka ni kwase nka obi awu no o papa wai o papa ni wadi ade ni jaa no wai wo gu wo ko ah bambo bi ani ba bia ma me ka se mi jiro wiase ya yetimu no ya di ani enna hwe niema yetu aniwa enna ehunu se sabi obi awu ase ewuo ni ewuo yade asabio eye yawdie ewuo yade asabi obi wu a ase ye wadwene bi se sabi dabi eye obade anhyehyeye ti de meka kire no o pass na meka kire wi fa pen ni pipa na wunya bra kone kwatena okuro masieye na se God bless you Jafrempong o pa wunya bra kwatena okuro masieye ukọ okuro masieye a ti asema me ka chọ ni yipa na tena se Nation ni pe do mbe free takura de beba. Nation ni pe do mbe free miam miam beba ukrom. Saturday a yeba be see one mse. Te ya kwa yinsa fwa nkwa asofo wum. Nenso, onyame wo kwanya. O faswa, o ma yesu ebe wu ye wa asasi wese so. Che, mame mfa, mame nye example binchilo. Nen yeme bi koso wo, Ghana. Akwale bi wu ye friend Ishmael. Ewo Ghana. Esenko of boys two na kwachi akola no en omukum sa bofra no so de kodiska so otnasia enti Ishmael akola keto no nka onkoji bibi mfa mo no ban ana ibusa question 10 years akola bia wawu 12 years akola bia wawu 13 years akola bia wawu 15 years akola bia wawu nka san kola no omunkoji bibi no mfa mo omo ban ana ye kasa fin e ma obi a na busura fo wawu Ah, no one na se bi osa en na wose wanyini ah wono se ye bibia gana wo di bibia ba wo bra da gya ho bambo ewi aso na enwu so me question ba ko me busa nse sai nipa na wose bra na ba gya ho bambo na wo die me ka tikiti hwa ma me ka se bi jiro che adie bia ye de chira ewo nipa mu me no ti asisi ye se ma mpani dada dada na ekufu ado John Mahama ana na na kufu abu ana yenga na yempenimfo ewo lo obi omo be passe a enei omo dwondwono ho me no mie no yanim so omo wo mrebi omo de be ba Ghana a omo pesa saa mra no eboa o man Ghana me no mie no me no kasa yanim ade se mra na ba ansa na me no ya so ai de atibi se obi di bibi be gina kamera mu na ye aduane obi di niema bi be gina kamera mu na ye Agya Nkuto obi di bibi agyina kamera mu na ye niema bi na wo de kire wo se hwe Agya Nkuto na we eye wo yo Agya Nkwan eye banku na yakan we eye mutu hwe ebi na midi anya hwe busa ho se anadwo dasuo mu a ono ye na agyina se obeka banku ama wodi mu unim ne niema wo ye se wo ka banku ma obi di a etima wo beye powerful anya amaria ye nuanom na esiemfo a omoka omaka die huo wo Ghana ugura e bia patam oni pa salai land cruises awacha yadi omosa yare ma na yeye enyeye na e kire se wo die na wo de ya sori no bibi wom de me pese me kama bibi ni wani da ho ne se ade chi ade san de biera woni pa ye nyini oman ni da ho no enyema foforo epie wo man nu akwasi awi asem na okan ye obi a won firi awurade na tak e betak e kwasi awia obi a opedodo adi na chi e no betak e kwasi awia asori bia ni Ghana ye di musika etia nkola school fees e wo ho asori ni musika ani ye di ye de hwe wo mo a nanso ye obi wo ho a me ba yare sofo na akọ komfa no ti okohwa akola ni situation esese o mama amini sika o tia se na owo kwanya obefa so be me yama ma minister enya de de yen sada so se obi aba yare a omra asore magis kanfa nkotuan ba hospital bay na mo ene no we omo omo kasa ye bua nipa ye nkwa asore sofo mfa no hunsi wo se meti asore na ma bua nipa si obi te sa aduro juju bone a wodi na omo nim begu ase so I saw video so enkofo dia kwese wiatem Eya no kure ye mfa nya misika enya no ye ditio bi be school fees asori bi ni Ghana ma the church of Christ for enya sade no but obi ho kire ne de o mutimi boa wo ba ye hwe nipa no wa ho kire na ansa ne aboa wo enya se obi a to santen se e ya asori sikanti ye ko na asori ne mwa ye me ba wie school o sa asori tia school fees de mame me yere yare da ko wa wo konfa no che mi ko yiri na ba fie mo na mo de niam ahyehye ma asori ase o Bible say ni pare de tue ni wa mewurade ya mehwa akoma mu. Ene obitimi ka oba ma sori a, ye be ma o mo boto na bibini ni pa abu aguso. Ene obi ko asori na okotie ariwa na ya twofufuo sesa nam ne nkwa aguso, onim babiade ne firi no atena no wadi na wanom kwani mu na sabi. Na me ka ase me jiro. Obi ani ho obekọ Hong Kong, anasa China, akofa niema. Ana obi ani obeba Germany abefa engines. Akogu ni stomu ewa magazine. Na ya tonwa wa se mfaso wano. Medi ya besore ya mede mfaso wano nwebi ya nse ubi ya mra medibi. Ya ye juma epe mfaso wano. Nti adie bi obi ye bia no fatu adwum se ne mfaso a wo pɛ no nti na wo ye. Be very careful. Me catch your brain. Me say me catch your brain say be very careful. Be bia wo ne wo do na itia. Enye ma wo na ma sori a. Wa ka wo nsa gu achi. Bible ne ka wo se hwɛ. Ni mani pamie no sika so ba akomfa ne die nkosi omfa nkosi. Na ebredu ya me baba jiska no ba kwesi owura me de me de ye adwuma ba kwesi babia me de koto ye no owura manfa me nsampa anka da enie na bible say de odi ne sika no koye adwuma no omane fai esa fa mo ho no kan ho etu we yi kire wo say ye wanyansafo ho a esese ye de aso ne sika boa wo mo na akwesi awia kasa nyansam etu sofo bia oye nyansani bia la onye na dwene se obeka bi eh na okwa na onfa asori sika mo asori ma na ne ka de be dey na that means obe show ni pa ni so odo na odi sa ogina sa de we so so amene am ye hu se wo ye papa obi te sa ka sa asem na me se oye jimifo I'm telling you so obi te sa na o ka sa asem no a se nipa ni ye jimifo simple because me gina me ka we and na de akere wo se me se adie bi ya dada adie bi ya dada obi etna ase ene wose miniska de tonam ene okoto dawa tie niye dawa na okoto ye no kwamfa okoto nsuo ni musa o ode nam sano ene ode tunsuo ni ene ode dada emwa no e chim one free nsuo ni mba konkon so se aha na nsu papada mumbra enso na obua so kwa so so kwa kosme urade a na wo firi wopem wo de wankasa wo nyansa e firi wopem se me kwa kosum kristo a obo me a menua won hwehwe obi niam bia na so obi bibi o won hwehwe di obi won hwehwe niam bia firi obi nchan sa asori a me koye no se bi me sofo no na oti asori dem me me kaze bia kire mo ne se ye de respect ebuo ye gya ye pem ye mu adin nyina ne de sum nyankopon sa wo oti aso dem na wo se wo ye o kristo ni a wo hu ne kristo waje awurade adi se video no mame nyina to sa a waje kristo adi a ni busa question we say na e chese wo do awurade na wo do nyame nyame sofo na wo di na chi no enti bia bia ni ho a sofo no be ka kire wo se asori a otimi ya to book we say dia to ho sani ye beya asoi ye tu electricity be ye tonkunya ye buani pa bi ewo sumase a se ye mane dead ya na edichi a se ye masani ye mane dead na edichi a asori ni ntimi enti ye hwe ni pa bi obi wo ha wo ye kunani e ba bi ewie school kokuam no ye bua no na mum se ye mane be ye nsada so da ho na obi adwye ne se asori na bua ye nya kapre ba mfanto enti problem sa eba no asori sika yemfa mo asori ma na ento obi atirim ya kan sane nkyese yenhwe obi ya kan sane nkyese obi ya kohuru obi condition a odam e wo komfa no kya ya moa no obi ofa kosi awi asam no tribe ya no oye jimifo obi opese ogyina kwetse awi asam no so na odi pagam ya ohunu se ono no oye nipa oye nyansafo no ma menka asem sisi tumi e wo aduane no mu a ka ye nuamu esirimfo ma sabi o magye pata kese e ka die wo a nurses doctors ministers judges e di o ma wa che ani ade no nkomo tim sayare e ma nkofo ahobambo tumi ni aduane nuam tumi e wo nyame asemu o do homa kristo a na wo soro na somu o pidaw e fa wo no se ne o tini abusu e wo firim ti se obi ka kire wo se bedi na chi na ono be ma ahobambo na wo busa no se ne papa no odi ade ne gaa no no wowe ye sa ne papa nya na nta yes na wa yo sofo nti no wuye enti na metena radio so aka se ne papa nya na nta yes en wo wuye de ya anya ne obi nso papa kra nya sofo na wo to apetishi ba wo nya na nta yes ne bi to no tumi be na man nya na nta utie ne pa na opponent ne nyina na me papa kra nya ansa na wo wu no na chese wo ahobambo de yesu mu no de yesu ayinim no owu ye bible se wo sori ye yesu na yesu mo no bible say owu ye osore ti nkomoni ye na nyankopon na nkasa kro no onwu da be kan okura se machiro emi awuti emi kristo som ofre upem etesa ware wa na opɛ na ɔse me pɛse me ware wa na opɛ na ɔse ne me pɛse me tenase na me kɔtena sɛ bi nipa se me sia sɔde na saa wo nipa wei ɔkanya me asɛm ɛde kyerɛ me obi nhyɛ obi te sɛ ɔkɔtena sɔde mɔ na sɔfo ka kyerɛ wo sɛ asɔde ayɛ timun sɛ ne ɛbɛyɛ a obi wu a ka yɛ bɛhan ne ne menti yɛmfa book bi ntɔ bosumi bia ana obi mpɔ wu a yɛntua one cd yɛmfa support nipa no yakɔ 1995 book abegua wo te asɔ hɔ 1995 onko papa wo nti ya two book wa asɔre ho nyina dia beguo ya hwehwem sister odin nim sɛ me medin nim wa meni problem me ya menim sɛ mato mra wa asɔ ho me ye me papa na yi no me ye me maame awi me wi a me ba bebo ma me asom aya me me pɛ sɛ me ntua ne ye kɔ chee book ni beguo na sister bra odin nim no na sɛ hwan sika ye mfa nko okrom drobo kwan sika ni mfa nko okrom kumawu ni mfa nko sie bia o maame anaso papa so wo busofo na de o ka emre bia wo hye bia no o se odi so e wa so nti wa e hye wadwini mu se sofo a mehweme e me bakwada konfa no chekra na me bo sofo a maade no sofo na ama me nya yie sofo no wa ama me ye we sofo ama nti e na kire se kristo suma a wo sum no wo nti me sum biem no sofo de ofa ho be osuma fine omo te sey ya asofo no omo te sey ya omo ye nipa te sey ya last me ka se me kire o se obi si sofo na hwiase hwe sofo ahwiase e na wo sere se vip baako driver wo chi no mo nsa na tofo mo nipa dodo se na ewu ibu sa question se vip e free kuma se e bank nan e tofo mo a e bra driver abu e bra driver ni na da ni pa dodo se ne ka no ho ewu ibu sa question bebi wa wa ma ho kwana ado okra na kobo a wo se a ha na meso mo no ka se mpapa fa ho ne se ho de hwe se ho wo nyina bebi na wo mu ho animu ase na uku ho animu ase a wan ka se bi ka wo so fo hwi ase a enko bebi a wo o yidi pa te se wo a e yo no an wo de ne ho asi wo oti ase en na se bi wa hwi ase a wa kofa wo ba so fo aye dai enu ti na wo kan mfa so bi ani so enko ba bi a na wo na o dare ti odwa ko hunu han no ba bi odi wo duru na wo fi se so fo ahwi ase no ba bi odi wo duru wo ja wo pubunu wo na wa bra bo ben na nte mochem monka so wo na wo nya adwim se so fo kra hwi ase a en na me ja me ge bi o ti ataso manzu so fo do kra hwi ase oh ana na was tattoo ni eme bi na ono na wahwe ase ebia ne ne aba no so na die ma ne hwe ase no wache ne ho afirim but wo obenye timu pobi ni adwe bi abia bia wo nam no wahwe untimi nsa wache bi mami ka se bi chiro obi se ye mfa asori sika en hwe asori ma ne ye de hwe sofo yes ye di asori sika e hwe asofo agye se obi a wagye mi ne me wode ntia me ka me nsam se ye wo de wo jimi a wo nyin tum se mfa asol sika hwa asofo e wo se de asol sika hwa asofo se me ka asofo a me mfa asofo nyina me fra camera mu asofo no nka ho I'm talking about gospel what they say nyankopon ko ofo a omo ye nyame adwuma omo na me ka omasem fo na obi na wo ne ba tena foma titi kontomre kwansusa shen ban school akwalanse obedi sofo oko school o si starting na brabo nyina school nyamya sam nko a ye no onim church of christ bi onim pentecost bi onim methodist assembly bi onim roman bi ana wode ne hunko wura san sori ne mu bi ana wo koni school owie ye ana asori bi sei ye hwe abra bo ne oni padu a ene nam kwan a wo nam so a wa be wie e bia baptist university e wa ha wa be wie asofodie university e wa ha ye wa asori bi e wa sehwe ayan fa hunko to ano enye ne pe o na asore na ya na asofo no ya asofo wo mu no ye wo mpanimfo wo mu a omo tenase ye meeting ahai I just see a sudden or see any baby as for better. No messy mishi house. Come on. No media master for any year. There be baby or nantico canya miasam ebano, obey him motto, or tina motto no so more there be a more than 5 years. Now I saw them penny for the Nancy meeting, your money car, damn me, who now or conning a monsign car woban, then swato, no one in our four. Now I saw your money car, not so for anything. And yet not to pay where you turn a car every month, or yen ya mejuma. But my main car is a mature, the only more, Sebi obi semika ebia wadane kwase adim kwase afoachi na mbese me chon ma wosan so bi beye osofo a asori na oyɛ asofo wo mu no nani kon otese okwani a sebi okuta sikan a wododo ne nobai ho ticha niema ewa afonim frafonim sebrato se koko ana se bodie ana aburo eso abura wo hunu se ye wa aburo ne bi wo honma etimi bopa koko ne bi timi so Sani nipa igu asor dem no so etie obi wa asor ho sofo no tunufo na ware semu na dwuma semu sofo be sori anopa bia enwumre bia be 5 o'clock obekye obebe fi na bobia be 12:30 sase frie bia bua kwa wo da basia atonsu bukru last stop obi ba na nere kura buafu enso eye na dwuma a sese wo ye ebia dwia na ontu kanso ohwie tugu wo ye di seya enya kopa dom ye no wo ton beta sofo no beto no no afutuo akirekire cho wo firi kwa we so fa kwa we sie so na fa ho sia ye se fa ho ma urade de sa obi a no ton bet afi no age store e wadu utie enti asofo bebre ka omutim no enye wo na nasra ko na wo de ma no no odi koto collection ye won go fo asore nyame ahira wo mo a obi tuka e kosofo fie no oba or semvrip ma ye biem aye dollars obi toka na o kru hu se no da kwetse sofo e wo nyame na aye ne sa so what I say enti wo nyankopon fie ho na yete no including sofo no krampo no apart from aketua wo gye e wo asor ho no asor sika woni hu tumi enti asor asofo bebre ye pam wo mo asofo bebre a ye di wo mo kototototo district bebre ye pam wo mo ya pamomo de wantie asore no wani asore ne mraso no asore ne mpanimfo omose ya mpano unya 1 week e be pamwo firi wo omujima die te se mp wuta se enti akosie wiase ye mfa asore sika emfa nhwa asore ma e ya wra e no kra e bia problem sa e ba no so no e too much what I say, we na beba, and I'm reading the confanoche, we na beba, and I'm the best school fees, we na beba, and I assume my amid the ha, we na beba, and I assume papa, you say, we na beba, and you no crying far, sorry, sika. And come far more, we say, when you only saw one chair of panty, a jet, never quiet, Juma, no. I sorry, and fancy, was a sorry way, young your hair high, dying the bank of us all, Mundum, it's a lie. I mean, what do you want? So, who do you have the answer for Swabian also? So, dear, well, you know, what do you for now? No, dear, Nema. Now, dear, answer, and for Swabay, and also. Question me, Busa Bakuni. Only Pebby, oh, dear, as I say so. Tis all shy, ya man, or some crumper. A double baby almost say, I call out between me, Chuck Esamson, your mouse scholarship. Nti asore ne nyankwase afo se betimi hai da mo wadem ye hwe wa braba mfie mienu bosim mienu mfie mienu ne beso no na advance fa wunti mintua bible so osoro eboa de oboa no asore bia ni gana ode ne ho asi wo se yen ye to collection wi a ne asade aboa asore ma ebi ni ho age se wo mo a wo ma sete wo de sei afidie asi wo a omode twi na menko ofoko wo sei ye mu omo na a program sa niema no niema fi niema tantan kasetie nyankopon asofo kasetie kristo ene niema esom ahoni ne niema fi amfaso ni so utie enti akwasia wi ayo bia oye nipa okasa ne se ka ba bi kura nkoyi a ade na hono bia asori ejinai ei we na nipa ejina ajini di ɛne yɛ de waka me yɛn kɔgyina so yɛmfa mpida oboa baabi a wɔhyɛ a sɛ baabi a wɔduru no wontimi nyina ne kɔn so mpida da oboa you lie sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ wowɔ kaa mmienu ama wo nua baako a na nkyerɛ sɛ ɔno wontimi ntɔ kaa tan wo tie nyame asɛm no kristo som no a yɛa ne yɛ som no sɛ obi tuofo yei sɛ wowɔ adeɛ mmienu ama wo nua baako mannya dufuru pɛ na nkyerɛ sɛ ɔntimi ntɔ kaa toantɛ wo ye sɛ mewɔadeɛ bi na mema me nua bi a nkyerɛ sɛ mentimi ntɔ bi nka ho obi a wobɛtena wo radio so na ɔka sɛ mema kɔ Akwasi Awuah asɔre papa ne te sɛ ɔte sɛ bia ɛyɛ asɔfoɔ bi ɛyɛ saa akɔhwefoɔ yi ɛna soma ɔmo nkɔla akɔ hɔ na ɔkɔ nso a wonya baabi nyina ɔkɔ a wonya baabi nyina Akwasi Awuah asɔre wana wobɛsan wɔkyi so wɔte aseɛ ɛti kristo som no ɔma ne da wo ne frɛ sɛ Ghana no yɛnim baabi anyame som no sɛde ɛsi kɔ ɛsiane sɛ yɛkuro no nko a na wonkɔdwom akɔtɔ nyaadoa kora bɛyɛ aduane a wobɛduo ne obi de adeɛ si wɔwɔka awurade asɛm enti fake asɔfoɔ no kyerɛbosom ne saa ne nkɔɔfoɔ na ɔmapiepie Ghana nnɛ nyankopɔn gu ɔm anim ase a ɛnɛ ɔmgu ɔm mfi wɔ social media ɛnɛ sɔfo tumi tena se na wɔadi ne yɔnko sɔfo atam last ntie baako bi yɛsɛ yɛfrɛ ne computer ma ɔse yɛkɔ sɔfo ayie no ne yɛnnua ne nnua sɔfoɔ no a wawuo na ɔda hɔ no a yɛadeda no no asɛbisɛbi nansa kora nya maa no na obi gyina hɔ pɛ saa ɔbaa ne number ne no akɔda wicked people ɔmo a ɔmogyegyere nsase wɔ race course na race course nyina ne yɛ one person asɔre sakoko atrema 1.5 that time more than 15 to 18 years ni and all way penifo se shinshima de kosorosoro ya santikasa o si di onipa uguo no eno na obetwa okay so what you say Timi nua wotie me Kristo som ɛnya ade a obi ntina yɛ kɔ asɔre wa na wo pɛ ɛmfa wo ne sɔfo ne mfi a wadi ɔwɔ sɛ wɔtena sena wo preach wo ɛyɛ wo choice sɛ mekɔ asɔre ɛyɛ wo choice sɛ menkɔ asɔre wote aseɛ ɛna woankasa na wotena ase hyehyɛ w'abrabɔ ɛne wo nneɛma nyinaa mu nti bible kae wɔ se afɔreba yɛ bɔ na asɔre hɔ nyinaa no osikani esikafo ana omo ho no obi ade anso mani o ma me ya na nka ne kunawu na nsa so ana woni kapreba no ono ne sire ko de beto collection bone bible say na ne sori enti de yedi a eka ene yedi ko nyame fie even de wakwa yi odwuma kwa friend tutu so o si chem makoma ko 10 efa ba ko bra ni pa dodo say na de ko wota se enti asore na da ho no mo na ya na se obi attention e call because of sa fake asofo brane be ye brane be bo ho ban ani beti na bo ho ban ama wo aho ban bo ne se oda ken nyan se wo wi ase nyina ne se me na nti wi ase we se mu na me di ye ene che se me bo bra mi nim nyansa no ami ka se min chiro di ama wo ho ato ah what you are from 40 to 50 and now from 19 to 40 years we are okay we know obi aka baby what na on bro more than 20 years I was sure say be our hide dan I want now that so there area obi anim nipa bu pa what you say we know obi any problem unkoji obi sika nwane nipa to watch ase se bi unko ya ade bia o pe ba bia tena a ensese nipa beben obi pe ba bia tena pedan han simple because ba bia ya ma ne kuku obi a o pe de asikura no o ntimi ntena se ni room anadwe da suom a wada no obi ehunu oda sori ya wahunu se obi sunsun afa ni windows mu se obi ehun sa de npo tuka e ko tu nya kwaso be bia kwa kobusa obi se meda ese na mahunu na nya bibia de nipa nse nya hwe e obi ne twa mu kwa wo hu nya obra ba akosi ehu ne be kuma firi sai wiase we se ehu ne be bia de oni padua kwhe ene ba ye bia toto asene ne ya sesa ma wanom se no upon all this no brother you die. Upon all this, niyama edi guas ne. Obi ni asasi wa seshwa. Osu okro to me. A obeti niyamu obi mu kwaten chen ati nyankopon. Who is that person? Nobody. Obi ni wiyase. Asasi wa yete su. Nobody. Di nyankopon. Uti wiyase ya. Enya bane. Oye kronfwa u niya humbambo. And to be a obo obidiano, a yash and summer would be kaka and san wabudiano. So be bobidia, or when you saw, or some fuma yira, or be a bumista any. Okay, a quire, quam bonnie a be out do be fashion, and ye dinaso, obidia your bonnet. What if you ask a bed no be bonnet? Dinucre, a foul side duma, a quantinte quine, and no one. Tall cram any pebby. And from pay ye dear. And no being sang crata. I was how musun smoo yasano. And mau ye dear. Now a clan could din ho. Some uncle ni paw ho. Every Sunday, every Monday, every Tuesday. Uncle Febby be anum. Uncle Febby be a mufum. Annie be a naria. A dear be a dear mammy crampon. Mecono, Nadino, Ayra. What damn bassian? We can't cross much. So over soon, Namia. We are hunting and winning in Sum Christo. And I do the Sum, or so sorry, quite much sorry. When you mean your bed, I'm sorry. Yea, and I'm a number 7:30, or so called number sorry. When Jimmy, I want to soon, because Uncle Forbetty on the run, our mon nomon, sir, every nam, our whole cabbage in that lobby. Sunday, Uncle Ford Dimutu. Any chain, Sabi, a good, a be nice, a be mutter to kill me a drum, and I'm wearing some nom nom, and real nom near the cabbage. So, someone to not see who say, a dear we are, me ye, a near we are. To my men pequina, a dear faso papa near we ever bremen. I mean fasoa. Christos one is sobe, who be sobea. Ye sobea. Sassum, and you are trash. Then best of more sorty. So we so be yisika. No jina cameram. Mamma jikoye juma. Obani yare. O dahefa. Confanoche. Jiko tiani beno. Ni bes. No muse say. J. Doctor Nika so ben operation. A ya tro. E niama. Ye di da de nipa. Chia kra. Free nyamia kwansu. E no ma yes anima no wapium. No, your monu casa no monchra. Echro say, kiss to be any baby. A yes, you cast over Baba Dadano. I won't up to Nanko Baba and Coba. Unim, I mean, cast me drop. So, button yabra boas as you see so. A yama one casa. Yes, you cast over on my, but your kum will be bow kedet ya. I know your crumb for. Obedian to a bow be yam and a woo. Obian no monsa kaka, a kumi pam pam pam. Yesu, no one timbi, no one timbi, ye board yan wubi, wa wubi. Tia yusu sa e dino, ni e diye tufo. Sen ye beya, weni be taho wa wunye mebi awoye. Akulebi ne pape tu kwa yin. Ne mame sumana wanko. Opia, no akobo bo. Mame ni de no ato, ba no yusu papa ni din. Adi awoye, no papa ba mebo na manye, na akwarane ni abanhoso. Oh yes, sir. Emma Colana could talk him on my car mono. Again, who's so we are see? There are two things that she knew. Barbara Bobby Aupe. We had Taya Daco, a bay a tabone at the amount. Be very careful. Many pebby nadao. One is who are near Bonnie Binacoon. One is who are. Now we are cheap, oh, we are, sir, as I say, who we are see. Na do 15 years okopa ngbambo no ewo hin na de ne ma me wo no konfa no chida na wo firi mu no eno sinke e ka no sai tie ni fa homa urade na twu mu firi bone ho uno obi nya asam na ade achi a twetwe emo obi asam emo obi burden emfo obi wadwin so tri mu da ka wasa se wo sie so never live your life set na out to sa ade achi na we na wo bekwa kwere achi akwan ya enna dwene ho oda sore kwere na achi kwan wonsa ka obepa obebetena nante wi ase wo sie mu nokre so obi ma ahobambo ahobambo the word ahobambo no ye de ma wo mu a omo nya wrade so mbedi awrade achi na omo nam kwan bone so me bone nti na mpese mbo me ho ban me kana kwa sma chiro bone ya me na me yokronfo na me pe bibia tomas ne se de ye chimi a ye bo me tu a enka me me pento kwa pa me ye kronfo me pese me bo me ho ban se de twetwa me sikan a entwa so what you ask we mu na wo kuta adwene mu fita na se o starti abrabo no beti bi na wo ton okejetia se bi oyi wo adwuma kakra bi na wo no bia ni problem yo wo gye ne bosia no wo ma ne ya wo e se obetua na wo kusunso wo tua asumdwe dia asumdwe se wo wo bia onko tan doctor ni ma ne nka se mu hu bia mfa nkyero nti opa ho bambo no de ye de bo ho ban e wo nyame mu mo ho ba woni pa woda eso e kan okra sama kero wiase obi ewu se obi mpo ye konfo na wo won kwatenten a e yo nyame ne bon sa enye ono no tumi bi ekuta na ma ne kwatenten is a lie e ka sampa ne dia kero ita kwesi wiase ye nyankopon sika asori sika asori ma mi pese ma mo tias enye no ne yede hwe obi be school aye true nanso ye hwe ma me bi se de ni kuno si wuye ne ma mienu omo nyina betro asam na okan wo kan nyansa sam eno nche se okona soro ho a ye mua obi a no even uta se timi nua wuti e yan koma mi ni wudi ni na hu hia me ahobambo bia ni ba bia ahobambo e di nokware me ka kire o brain me se obi a wakogina anto a wobodua no wo nyina so o se nana de o fa me mobile phone no enti we yi kire wo se so o ya krom for stop nana de o de me fa sa kwan we se so no wait, what to be more? Obetinia ton wakra, the momenta, obe fao bia de se pe or ton wakra de many pan, do pe beauty me de yo. My until otisak, oka jam bambo, why a cromfo? Oka jam bambo. Ye, the only vu life said the ope bia. There be a bambo be any babia. Fauma Christo, yesu, the soon uncopon. So ni mnyango pamoa, au sime uradi ya, mfa mune ye boni ya otim, unyame wa bread mao, mwa ni mra hosi, unipa ipie ni huwa, uwa unkwa wotumi wa sasi wiso, ahubambo bie ni be bia sasi wiso, se unipa si wabe kreti bibi, na wadi ya dadao, I was sassy with say so easy. You were hiding who said, you see a few bitch abosom. What I say? You feel bitch abosom. What to abosom? Chabosom where we are abosom to two in a human. And then no queer politics. And I'm hearing video say, Christ to be any baby. What name you my baby? Young Yamasumono. What? Ti said your name from free Ghana. I call me, I was saying, Mexico. Unuda. Call we ye. And to be an obedi Christo a chia. I will be faking a lifer. Nanimbe benyam, and my Christo, and my gua said that. You lie, you can't. And to a cosier, we are ye nipebia. On one's red will be come. On in a soft bakupa was our Ghana memoir. Sebi, obiani, we are see our one can ask ojinewurade asem so ofre na himfia obeba na okọ Now so now because since we are hunting, we know we are simple. We are because we are simple. So what I say, enti omane da osisi ano wo no mo kanyam ya sam mani pati no fake no take sankofo no fake fo no take sankofo no se ne be ya wo mo betimi ai dai enye nyankopon ko fo atwe o makọ seyim bra we kind of cross match o we say se wa bon na exams no ye the questions no ma o wa bon na exams na wo tro the questions no kwa ma who number one na dia show na number two a show be sa treaty ayo mfoba tra ba bia wo tie na ye e bre we mu ahia won ayo nya me pe sa wo chire won ne e ya ho chire mu school na wo ko e kwa ye obi fa so onye sika wo hu no so hwa wo sisi ada toto afie jini ma me fere kura se hwe ni nua mo toto ne nema e ya ho chire bi o fa mu. And there will be one will be in some will be. They need not from or Namra or Wurah or Fa or Wurah, why I say Khartoum accident. Messes the Brennan will send a couple of Pedawa and for so on. And will be Nadao. Ye dear Nini Pao, I would not go Pongo. Tis will be so or two will be to my mob, Yamu dear. And then what do not trust off her could not trust much in me. Or jib burden or how be my toe also. A debby do. No man to me on sorry how much I now dear be what them were. You were how. And confat terms and condition I can see and found to a bra bosso. Last and catch will be said. I can't do no dear. Now by the years are 2018, now we took kind of though. Baby, I'll quiet now. Kobu will not go for more. Wa kontun be crash ya utukwan enye o na ma utukwan yo jai hoko ensendi sika nko obiem jina wo dem wo pe da won sakosoro o se urade bi ja wa chidie me po me pao ene me hu Kristo one city one penny am send abosun fie bi me sendi komo onipa bi se o na obo ame no me hu se ma fom na ma yira ma kwan. Says he come, but so may the bow and coupon fee, be the bibber ma or more children so. Ne dies hank was the identity, but so may do not answer this can call, ma'am friendly panoa. I said, ye, oh ye, you know, we ye yama, shed, me card ye, you know, be bomb, be piano, bring the mavisa. Bronin a mavisa, bronin a mejuma, bronin the triaca, ukra broni bankard, ne gun and be or not a gun, I said, while rabbit salmon and snap pro bankard nikutao. Jenny. Nema wani mbra honso. Kababia ufri. Mocha se. Kababia. Miso yede ufri. Ema uri mfimu sa wanyo kontini. Adia di bobra wa kontu umuwa. Yidiye wa kontu. Yami fiasi de biara da. All the time. Da sori ya kase uye gane ni. O sori ya nopa uye gane ni. Uko brick wajumuma kai. Sa uye gane ni. O da najua kai sa uye gane ni. Sorry, no pa, Kai saw a gun in me. A mau room few would da. So, mau room few, no only baby of fra. I'm over society. I didn't, but to be film. What I say? It will be so brown, I'm a mau. Will be become to action. Why do you come out to action? But in your bravo. Chon free bonnet, saw one some can of can radio so. Bema, what you are. Chana wa mo ba nye se obema me nye se bema o mo oba nsa to opempemu a unye ayankwasi akasa aye kasa fi ye wadie bi wabra wiase wese mu a wuntimi kasa bi ntu wo wiase wese mu da nsa metie ba ko bi bema hwe ne wa mo oba ntamo kasa fi kwasi akasa o mo tena se prani ahomachi 530 na 430 ade be kena na o ma prani ade ye come on. Nanado kran nanado a wote gana nyina pampem a wote ni ono an fie ni yoro rebeka ebetimi ato fie pempem o gana ato bu us omuda kete ba koso otada onipa benem framani ni yem otan wo bite otan wo bi ante a ne nyina yeta adokro na ya ana meboa enti ama obi meka ensemhunu ensem a eni awiye eni ahase emfa diverti wa brabo papa entna se na ma bi aniema bi emetete wo ne wo yire entam enkotie enkomohunu kwase enkomo bi enkofa problem emma abusua wa chechira asomdwie ayemu ma emu ubekwa kutie sadie na akofa wo yaba yesima me ne me yire nyese na sabi mobro wa bi awo wo hanchem wo single room wo no yire no matima wo ba obra afi no wa starti di suman bi eba wa starti ana mo bi awu tu a oba ni nim nti e di esufufuro bi e ba woni onipa no oyire a na woni ne to odo mo ntem e di problem bi e ba won tem ya woni me bi wo yi chip talk e yim classic asa se wa ware na oyire woni oyire ti dem wa ne obetimi ehu oyire betimi aka akyerɛ wo se mebu mi nsa oyire oyire se mo ti dan ba akum me bua nursing room emu na motie enti eno no ema wadwuma na wo ya wo botae no ukodura sese yi wadi na entina wo ma obi a odi ne botae ne su adani abosom odi ne gidi akosha abosom mu ne niema wo ye ya abosom sam obi wo da sasa ne yire kura wura ne dem obi aware na bosum sem na ne yire na nu aduane ma ne di saa nkwasi ane ma no amboda twon ye dai efrim me ka no class ma chero she e ka no class em komo pa na me ne wudi no so obetimi a ma woni mra ho su ye na twon firi saa ne me fi ne so na ye ne ma betimi aboa me bo me ho ban simple because me ye kromfo fanko fo yire abraba me bo nye me sunye me ban nye bo me ho ban wo kwan be so kwan be so wo bo ho ban se de me pese me pese me bo me bo me ho ban se me mudi a ene ne nyankopon wo se me sene kwatemtem fi no tan se Bible say with obo nipa se ne seso and one no home nkwa home gu nipa mu babunu ma woni mra ho so na fa won sa ye adwuma e ma woni mri obi hwe Bible say no men ka obi ode ne hoto nipa so a hate be ha se ye me de Bible say no men enta nipa biara ode ne hoto nipa so me mami wa brochire me wa fa wa brochire me bra wa brochire me sister wa brochire me papa nua wa brochire me nua panyini wa brochire san kwasi asem ni nyina gana fo munyai ka na fa won sa ye bibi na ebre bi a wo se nyankopon hira wo sa bre na mesra nko onyame wo bra wa sham wo nipa bi a wo sa si so e ka sempa natural fa won sai start bibi ma woni mra wo so ntem obi ani asase so obetim de obi akokot so ka so be boa me na wa mo ame ntim de na ba ban mu ebi ho ebi ni ho sa wo tena se di woni tu ni pa so a ebra di nyame aka fa ho no sai ebre ni betwam e kan kwa so ma pa de a chero so what the word chain only one word e bit me a save life o woni mra ho se fa won sai bibi en chain obi o ti aburu kire woni hu no en chain obi a won hu ni o ya e kire se o pese obo a o nanso eni penim ferie o ntimi nkan so se me ni bi chain chain oh how many years me busa question oh how many years wa ka betena se dum pempen so bia wa twebe ye so wo ka akiri wo be bokro no one shark, or better, I said, Dumpensobia. What you bet yourself will catch me? What do you boy for me? One shark, or better, I say, only say, baby, my dream may catch me. One shark, and the buck could be a fierce. One shark, or shall Brenna can in fear over him, and him said he was saying, you know, Brambony more. Or be pentam, sir, or be pigger. Bukako Jessica Bia and Sasawaji. Nan sa na e do how ni a manya na bro. Babunu fawon sa ye bibi and ne. Mfawen in tuni pe bia swa brabo we mu da. Minim dientia mikasa. Si a de trase di ni tuni paswa. Minu anki a braba say. Ye trase fel kun yatinas o jin ye. Na ye do ye ni pe bia. Ye. Na me dami hono. Me jini ye no. When I go put tea, my dream. A jenny go out with Jenna Champibo. A jen papa be out with Jenna or Brabumua. Or Jenna or Kumamu, or Jenna or Jimua, a chair set or cotton or bumpire. We cannot cross a matter. I'm about one of our heifer. Yea, you are a brabo. They said we are called car park. Ubiakoto Toyota. Ye? Ubiakoto Benz. Oso a toka pa. Wabe pake. Wadi name odi adia famu kama. Wa kataka no su diesio. On wye. Ose kwa min suko tobi. Yede fa private jets. Ene be isi Ghana edeman. And in your ne, who two one a mobia or pray, or pass out on some you knew a peda, Nabotransa, a baby bedua, unfound sunny fan and come with the bunkum and quanta be peda, and more be nada. Our bumble be any babya, your shira, your dome, do many pedi, do two first who foul moa, do bow a tam for any flower brabo moa, dear only be, nan swam moan yan sound ya on tutu ya. Eni pehuwa aswa shada so ye ni brawo no ye di nyansa ne bobra tene ne abrabo woni mri obi ade ketwa na wo na na woni wo hu no enu ponse ni pabia ni bre kaka ne kuta ona e san se wonnim se me die ani na wonnim se ne ohwe so etoto odie kakra no nti no onse ahu kire bi ma so. On se ni pen wun gwase. On se ni pan te wase. So beti emia. Katra tna sasum jwe na emu. Ubeti emia. E ni peti ene ya. Ni pa e ni pe bi omo dudu ye. E bi beti emia to. Bata nam ni eme bi ado wun ako bo ako jwe ninti. Ote sa wabasa hakra yo ya kakra. Na wudi emrika. Ote sa wuti pa wu. No di America, o do kra, o di pepi a ko show bi ase, o di a show bi sa o control. Mamu ni amanom, di ni amato tumu na ina monsa. Why ne se? Se ni peni na ko di ome drone wa. Ye ni na ibe timi di ya na mu nambe ye. Why ne kachi o se? Se ni peni na ko di ye o. Jenna Lumse, Mina Mahon Bambon, Seni Penyan to Santinan, qua! O be name fear my number 150 years for my name. Can you cross my job? So betina betia. My name now, who see? The chum free, and your mafoni me fumo. Fahome rade. Asa. A dear, we are seeing when they pay cheap, eh, Scott? Ope so dear, what now pen out the young? A yaw pet? A mow being control? A mow being chill out quiet fast with dee? A yaw pet? Che, O papa na, or woman, ma kuma, kuna mu yedi pacha and watch, and kuno. Yea. Went to me unto frigida. Want to tivida, eh, no cray. So I'm talking beyond what the muko school. Aya no kure. She, na wonim kwa ya fasu di ye pa. Nanso onim Kristo nti. No one peso ade na ho bekwa ko wuro wuro anyema bi mu nti. Otena se di ni hia we se. ɛna ɔde hwɛ wɔ dum pɛmpɛ nsɔ na wɔ dum na wɔ na da wuntim ye bibusa akwa hyɛ wɔ ɛna ɛnɛ wuntim ɛna wɔ sɔre na wɔ nam Benin ɛna wɔ sɔre na wɔ nam Cotonou ɛna wɔ sɔre na wɔ nam Côte d'Ivoire ɛna wɔ sɔre na wɔ nam ha ɛna wɔ sɔre na wɔ nam ha ɛna mayɛ group mo pɛ kwan a mobɛfa so a wobɛdi ɛwɔ wiase na na wo maame nim saa bea no na nka wobɛtumi aku na nka ɔno nso deɛ adiye bate woanyɛ wo ɛnɛ wo kɔku maame de apisika ɛnɛ wode wo ba a wodɔ no namaduro so ɛnɛ wode woankasa woyere namaduro so ɛnɛ sɛ woyɛ yi a ɛwɔ ɔman nim wototɔ kaa ɛwɔ ɔman nim a na woyɛ nyansafoɔ sɛ wototɔ kaa na ɛkyɛ sɛ nyame dɔn wana ka kyerɛ wo wototɔ kaa na kyerɛ sɛ woadi yie who told you ɛkwan bɛ na wopɛ sɛ wofa so de hunu wɔ bia wadi yie mebisaa question ɛkwan bɛ nyame ba ɛkwan bɛ na wopɛ sɛ wofa so de hunu wɔ bia wadi yie ɔyɛ sɛ obi ɔda kam ɛna maa de hunu wɔ bia wadi yie o saa wɔn no kristoni de okura gyina asɔrdɛm no okura microphone a wɔtɔ nwom no wɔn mmaa ohunu sɛ wɔyɛ okristoni no bible sɛ dua no ba ne bɛbi ɛhunu dua koro wɔn na nenim sɛ nigeria ne yɛ ɔtɔ nwom nka baabi a n'aka maame adui ɔno mmom na nka ne kuro bɛtumi abɔ no amanne wo abrɛ wiifoɔ no te hɔ gato hɔnom no yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a ɔmote hɔ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi nom wii ɛwɔ dan a ɔmo na ɔmɔyere dɛm ɔmo mpo te asomdwee mu me se sɛ wɔse me nyanoma mfa mfiri so ama wo a awobraseɛ ɛne yɛde bɔbra wɔ asase wɔsi so na ahantan saa maame hɔ ana nka nnim sɛ ne kuro bɛtumi abo no ama no wu kristoni a wɔtɔ nnwom a afa wiase afa naa nyinaa ne din afa wiase baabiaa ɔno mmom ɛna ne yere ne kuro atumi abo no ama no wu nanim obi bɛka deɛ wonnim kristo bɛka akyerɛ wo sɛ ɔno mpɔ so wɔyɛ kristoni nyɛna ɔne kura bo no ama no wu no onyankopɔn de saa deɛ wɔyɛ de ɛsi hɔ de ama nnipa deɛ ayɛsua deɛ nti ɛma no nyɛ ɔnwanwa sɛ saa maame no ɛna saa asɛm no fa no so akwadaa ketewa bi akra ishmael ɔna tama na nkwadaa yera aban no mfi aman mu mpanimfoɔ mfa wɔn ishmael akwadaa ketewa a ɔwunu sika ɔma ɔnyɛ bɔne bi ada ɔna nkwadaa yi ku no yayayayayayayaya ɛfiri hɔ no wote saa asɛm no bi mu ti saa ishmael no ɔwuyo ɔwɔ baabi a ɔwɔ for now onyame faa saa abɔfra no so ɛde agye ɔman Ghana nyina de asi hɔ ama ɛnɛ nkwadaa nketewa wɔ ɔman no mu no ɛnɛ ɔma ne asomdwee na saa deɛ no ɛkɔ so ɛnti nyɛ ne maame na ɛnim abatete o ɛnyɛ ne papa nanhwɛ akwadaa no yɛ o na ishmael saa akwadaa no ɛyɛ akwadaa onyame nim deɛ ɔde ne ba asase sɛ ɔde ne ba bɛyɛ sɛ wate aseɛ nti ɛwuo ɛnyɛ adeɛ da hɔ ma ahiafoɔ ɛna ɛnyɛ adeɛ da hɔ no ma akohwifoɔ ɛna ɛnyɛ adeɛ da hɔ ma asansafoɔ ɛna ɛnyɛ adeɛ da hɔ ma sɛbi obi a wagyimie na obi asɔre de ne ho asi hɔ sɛ bra na bɛbɔ ɔ ho ban ɔm hɔ na wobɛbɔ ɔ ho ban a wobɛ obia kwaseɛ bia ntumi nkum Ghana nipa sɛ ne te deɛ ma ɔmoyɛ nkɔkorafoɔ a yɛhwɛ ɔmo yɛyɛ kurom Ghana hɔ ɛnkwatɛm te nyankopɔn ne de ma obi yɛ gay wayɛ gay na nyini dadaam obi te ne ho a wɔhwɛ no woba kurom ase a obi anom jɔɔto anom aba akɔkora adeɛ a ɔnom jɔɔto gum ne tenten ne kɛseɛ sɛtie ni nso so ɔte hɔ a yɛasa fa house media ɔhwɛ no a wabɔ ebi nam 85 95 100 105 ɛdɛdɛ a mmaa no bi te ɔmo nkyɛn a ɔmohwɛ wɔ onyame ne ma nkwa ɛnyɛ nipa akwasi awuah ɔyɛ nyame sɔfo or Cassawa could room. Oh, and somehow what can a pussy gun and you be new? Way. Now, Opa was saying you are a messenger with the Benjinas attacking a way. It's true. Lazy people. Or now, or cross, sorry, for a Diane. Send your monam kofu yase ya nsevu womwa no mubufu womwa mukwa sorry kama na iba a sorry biti se what they say new apostolic kusamai sa sorry na eba fufra no mchampa mwani atari gana foko ye mwa se chom ene kohe nipa se ni ubeko nipa trefo itu ye nipa unsa it esisi umusu ah oti asa ase wisi isuwa man dear brother sister fa unsa ye bibi and Cassia had him a qua, ye chebby be. It did not make call. I had him a qua, sorry, ye chenny a massy. It did not make call. Fashion what you say, O quackos me radi, the radia o quackos me, and your owner will be a wallet in. And you once in the art to board him. My means save mammy house no, and watch them yam and ye be a born home. The barrio say, and I don't problem qua, sorry, ye can crabby. A sack a caramel canoe, who can come home with Clausen. So what I say? My wedding bride, how she? Aha, now me dey move busy. I go see where. I shall see Kenya go pass him yonder. So for me, I go free hono. And I'm Morgan. Onion baby queen, a buy ye. Go see where Kamisa was statue crazy Morgan. What I say? Go see where no Morgan be no. I don't know. So go see where as nice Morgan. I'm the boss. So for me, I go dey. You know me say, I know statue before. And this time, Sir Rollins said, "Untime timi aka, omu kukumu sofa mu akuo takurade kwa mwa. Kukumu sofa mu aku, ewo takurade kwa mwa. So that for the car, eku chifa no so, cause nsemwa na papa na ikano, na no ding. Suma so that for kukumu takurade kwa mwa to not change kwa. According to passing yesa, omu be pie sa accident no se, so the car no pick up ni si be crossu ye chifa." So far, my cocasso. Now, baby, can a yam na, the moja guyano, according to a moa, no mujina one, say. In so, eh, ye free stroke, a horror samuja not a said ye, who hear so free capum, a goo a formula. A horror sa, a hoca crano. In Sanchinania, or more that time, who ya, menemiho, or my camp a permana, yes, so ya tibi, and I'm the catch on. So what I say, you know, say evangelist be any wa sebi o ma me na so beku o papa na so beku beton kuto beto so what translate to evangelist for no so en sam o mo kan ho a eno na ye na so fo no so so a o mo so frewura no so e preach against o ta say age say dey o frewura de na wo nyame bi any ho no mo a ya nante akoshi a so dem ti asama me kan ye ya nanti ya gale bishia ewa aswa dema ye bompale. Na nyami ya meka nasemi. Ye, sa nyami ya meka nasemi. Ye shia ni ye bompale. Osi bebiya benu ya nase basa bishia no. Na me uradi nyanko pombi tu mi ewa ho. Enti nyami bayi. Ene ya nanti ya begwa abe ura aswa dema ye bompale. Uradi ji yo. Uradi fansaka yo. Do yari de chio boni mpaye. Do yare die bon pie, do obo visa home pie, do obo warrior, do obo be a man ma, do obo be a con, no crumb, do all your dear bay, obi a bon pie. Then I'm saying, and copon, now me won't go on the back. No obey you, ma. Or say, me do soft one chill be a, and to me, no, me dear mass of one say. On Fanko fiend, Fanko goo and ma. On Fanko shen kutum. On Fanko shen chenet. On Fanko shen bakum. Ye. On Fanko shen so bolo. Ole wono sofo ne mfanko hyem na omubu ansana wabeton na odi amamu your ton bibi awu asore se gye ne nsa oyare sister ye ma wankre won ton na mbom die minim nu se se wo kwa asore bi na sofo ne bom pa yamam na wo se wakoma yare we na obe ho yare we o hawa be omuni na wo se sofo ne ka chere se koton votic ba ko bra now cut off what na de ba a 50 pesos now no at so for need in south to so radin so a oba ebe no mi e ran mu a enye ni mu adwuma yare o how be a danus bia o ti hwa bi o e wo yesu di mu amen jena no na wa no na okọ ujidie na ajọ nkwa so what you say na ana se o to so bole ba ko breme e ya kwan chere e ya wan sidi na 50 pesos wani mwa wa bom pa so jena no na wa no e kwa e ye ujidie na so bi dia etue mu da afa ho abawa obo no so bodo wa soro ho na yanwa so bo lo sai ko more than best 3 to 4 years obi abuaburo aburo mu nsuo saa obi adwuma water wells won na chele electricity bill ni chele tutu na obi tu obi atu abura atɔ bru more than 20 years ni na Ghana for the so koton so 5 million and be di galeton uwi abetna radio so abeka say the bay doctor this is again 5 million na ko betna no operation uto uyi osika nipa o obi a wonu nso gallon 3 million wo ahia o ehia o nso gallon 5 million ani wadua ne odi de o se duane no de buo keka ko be de o mo me yaba yeni nda o ya me ni pebi agyina e ko wo che e wo kro too much abrofuru kro mo nte sa suma urade nyansem na tutatu tu fie yi nti ne bia me ka se obi a ofri otumfo ahimfie bia de ho a asase mo ya ne din ade na wo suma urade na o mo akyere wo from A to Z uti urade asem ni ye uti asem no because obi a wo ko school bi a wo sua die bi a wo sua e be lawyer e bi be teacher nurse police ministers e nya president e free school nti akwa sori na che asori ne mu nya nsa ya de bobra no ya wo fa bi na so fa bi dia kwa be na fa so de toto ntutu ye why ne ko school wi ye no was I call back to school, I say school fees no moment been a millennium. And I go vanity and vanquino. Sana sorrows so tear. Ninina, if you are dear school, you could dee. I saw the dear see a court, Dutch, you back heaven. The Bible so to a board do goons soon in ya. Dutch be no one sucker. No, I didn't shall knock a saper. The saper occupied this mark of a buy, why there was no size. To me be any baby, do what to me or in that for rade. My video. Video ya my ye. My video. A chill imagine. We support what we are. Why won't you see over to you? And the social media. You go TV so baby it means now. Wow, we didn't some phone. We paid you. We do bad bread that chain or the CNN. Radin Shramon when I'm Cassiapa. We don't see me break. No more bye.